Wamefanyia client jina kazi, wamemlipisha machine fee 50,000, chemical fee 650,000.
Thank you.
hiyo mama, hiyo ndio arrestation hiyo.
Yaani
hiyo mama si unapata tu.
Yeah, the dude. Yeah, the dude.
Asa.